re bathong ke a ratwa re helang tle ke ratwa ke mosadi ke a ikuela ha re motho o butse pelo ya me phatlalatsa ka lorato la dimakatso lorato la metholo le nthutileng gore ke motho o nyana fela bona male madi ke tlhaka yo lebele le dutse mo bolotseng bo a rametseng sefokapole ya sa lorato mo mosong a re tlhepana fela jaaka pelo ya me e pika dikgala e katlang ka bonolo e itsitse pela felong go le gongwe e rwala maikarabelo a letshola seatla sa kgarabe ya senatla motho serati moenkgele bo go rutolola ka tladimolo ngwana tsatsi fa gare ga sepitla sa dithaba tsa bana ba phefo mmeleng wa me a re e le ruri tshelong jame yo remaining the film that diligently picked up my dreams mo kupeng ya molora wa leiso bakilweng ke sera sa kgabo ya molelo wa diphera le ka fa o nkabetseng kagiso ka teng e kete o rumilwe ke rara wa magodimo to God and to protect me from the loose skin and being moth that is past o himetse tshelo jame mo ditoleng tsa dipatlalo tsa basimanyana le basetsanyana Lekafa o ratileng pelo ya me ka teng a re le nna mo go nna o mma o ratwa ke nna ka sepele le ka bogakgale and I promise to love you tightly through the demonic weather's falling times and leaves go le dibaka le go le bonolo gonne wena ga o itsa pele ebile ga o belelwe ya motho wa me o ya kwasi o ko lenda fute nke o tlale nke senekise sesonke esekati itse gore ke go apetse tshelo sa me jotlhe jaaka lemphorwana le se itseng go kitlanya melomo ke raya lemphorwana se a tlhamela babolai re gonne go beng sa gago ke bontshitswe lebadi la rato la mosadi maditšhaba le ka fa rato la gago le totomeletseng godimo ga maikutlo a me ka teng ke molelo.